Abadoyi na chua jomos. Odi yonye irigi ọkwa gị chụrụ ajọ, ị chụrụ ajọ mmụọ n'ime ndụ m taa.
Amatọghị na-achụ ajọ mmụọ,
ike m
amatọghị na-achụ ajọ mmụọ,
udo m
ọkwanụ ya bụ anointing.
Arụsị n'ụlọ nụ ya dere du mami wata n'ụlọ nụ ya dere du n'ọkwa ya ma akpatoyi na-achụ ajọ mmọsọ.
Akpatoyi na-achụ ajọ mmọsọ,
ike mmeri,
akpatoyi na-achụ ajọ
mmọsọ, ike mmeri,
ọkwanụ ya ba anointing, ọkwanụ ya ba anointing, akpatoyi na-achụ ajọ mmọsọ,
ike m
akpatoyi na-achụ ajọ mmọsọ,
onye njem ọma
ike gị ya ba anointing,
onye gị na-achụ ajọ
mmọsọ. Okenye
gwem iko ha
toyi na
cho na do ma ya
opa no ya ba anointi opa no ya ba anointi anointi opa no ya ba anointi
hey
opa no ya ba
hey 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 sawa 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 sawa
sawa
Jesus,
I'm a
Jesus,
I'm a
Amara ko merem,
ba go se onye ga kocha ya
nobody
dubanye na ne sikoma o dubanye na na dubanye na ne
dubanye na ne
dubanye na ne
dubanye na ne
iwere nso na kwa
dubanye na ne
dubanye na ne
dubanye na ne
kai banye na ezu
Jesus, amen.
Did you want you were busy? Did you want you all lose it?
Oh,
hey, 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 hey,
hey, hey,
hey,
hey,
hey, Iji wanyi wegu soyi Iji wanyi lalu sirike Mbare ni wemege wono Anyi na nazi no kongwe
Iji wanyi wepo soyi
Dike m
Iji wanyi lalu sirike
Apakwe surike
I'm
gonna